c'est Outi Kumasi. Outi Kumasi, Anna Santimamu, Na Sabi Kafra, Obekano Krab, and Obekano Krenzo. Question was out here because you are a journalist. Who is a man who is the educated young crop? But Obi Oti Santimamu, Anna Sagana Mamu Krab. But what is the question? No, I shan't. Obi Oti Asante, Ah, Sabi Kafra, Sabi Kafra. On fa pati samumam na osi obehwe nyankopon na waka no kre hwe akwan ahoru a ekosu wokumase hwe akwan ahoru a ekosu wokumase hwe akwan ahoru a yeyiyi no wo asantemam saa na yeyiyi akwan ahoru bebre ye building bridges interchanges wo all the 16 regions all the 260 districts na eno so nche se sabi Akwan boni anywhere anko for but China for ba won bu ye a distance of 1,000 kilometers they started with first step na onipa okomdeo se danya on ka se aduane abantimidi bi nsa mienu na edidi aduane no kura e betra mo o te se anka kra kra ye wo adwuma ye pa e wo akwan ho ye wo adwuma ye wo Kumasi akwan ho ye wo adwuma ye wo Ashanti Kumasi akwan enso ni enye fe aban bi aba agya to ho so many years aban ye twam twa akwan boni a e wo Kumasi Kumasi ye the second city of Ghana nti e se enkran ni Kumasi num de akwanu na eye fe takurade tamale num at least regional capitals no nti ye wa dwumadi